Ntate Zondi, I really don't think gore somebody can just get another person to work for no pay.
Ngikholwa ukuthi wena man, angizange ngicashe man.
Sumdeni manje. Inenkinga sihlanza umndeni wethu.
Rhythm City tonight at 6:30 only on E.